fortune, fame, mirror vain, gone insane, but the memory remains. Heavy rings on fingers wave, another star denies the grave. See the nowhere crowd, crowd of nowhere chills of honor. Like twisted vines that grow, hide and swallow mansions whole. In the light of an already faded prima donna. Fortune's big, mirror of fame, gone insane. Fortune's big, mirror of fame, gone insane. But the da 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 da